imbere y'Imana mushobora byose imbere y'abarundi bose bo bene igihugu jewe ndayishimiye Barisito umukuru w'igihugu cy'u Burundi ndarahiye ko ntazohemukira ntazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi kwibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi n'ayandi mabwirizwa kandi ndemeye ko nzoharanira ntiziganya ineza y'u Burundi n'abarundi nkubahiriza ubumwe bw'abarundi amahoro n'ubutungane kuri bose ndemeye kugwanya ibyiyumviro n'ingendo y'ihonyabwoko no gukumirana guharanira no guteza imbere agateka kazi na muntu n'akabene gihugu bose no kubahiriza imbibe no kwikukira kwa Repubulika y'u Burundi.